Ni video ikomeje kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko urubuga rwa Instagram y'umuhungu wa Apotre Mignone Kabera, akaba ari umushumba w'itoro rya Noble Family Church, akaba amaze igihe kitari gito ariyobora. Iyi video rero ikaba igaragaza uyu muhungu wa Apotre Mignone Kabera avuga amagambo akomeye cyane ndetse yiganjemo ibitutsi. Ukurikije cyangwa se ugerageje gusesengura icyo uyu muhungu yagarukagaho nubwo yagiye akoresha ururimi rw'icyongereza, bigaragara ko yari yagize ikibazo cyo kuba yakibwa telefone ndetse na iPad nk'uko yagiye abigaruka. Kuko nubwo tutabashije gushyiraho aya mashusho kubera yuko amagambo arimo ntabwo ari amagambo meza anejeje, hanyuma rero akoresha imvugo navuga yuko zababaje abantu batari bake mu bakurikiye aya mashusho ku mbuga zitandukanye nka Instagram. Nakubwira yuko uyu muhungu wa Apotre Mignone Kabera mu bihe bishize ubwo Miss Nishimwe Naomi akaba ari Miss Rwanda 2020 yabatizwaga na bamwe mu muryango we, nawe yarabatijwe yatanga n'ubuhamya bukomeye bw'ukuntu yari yarabaswe n'agatama ndetse n'ibindi bikorwa bidashimishije nk'umwana w'umushumba w'itoro rya Noble Family Church. Gusa abagerageje kubisesengura neza bakagaragaza yuko aya magambo yose yavugaga yabwiraga ababyeyi be birumvikana arimo Apotre Mignone Kabera mushumba rero atore twavuze hejuru ndetse na se umubyara, bakavuga ko atari imyitwarire ihwitse, bakavuga ko atari imyitwarire myiza ku mwana nk'uyu nguyu w'abashumba. Mu by'ukuri kugaragara avuga amagambo nk'ari yakomeye cyane ntabwo ari ikintu gishimishije. Na umwe mu tumwa twakusanyije bwo ku rubuga rwa Instagram bamwe mu bagiye babigarukaho hari uwagize ati this is way too much at though at parents deserves a huge respect and appreciation, ati mu by'ukuri ibi birarenze, ati kandi birababaje cyane kuko ababyeyi bakeneye cyangwa se bakwiye icyubahiro. Haragize ati shame on you to think this is funny content to post, ati mu byukuri nawe ati birababaje kuba wafashe iyi nkuru nk'iyi ngiyi ukaza kuipostinga ngaha. Ndi nawe yagiye agaruka avuga yuko byakozwe n'uyu musore atari ibintu byiza byukuri ku mwana nkuriya w'umushumba nono amprisi, yavuze ati kabisa arakwiye kutavuga ariya magambo yose. Harundi wagize ati yego ko undati dore kubyara rubwa nuko bimera. Undi yagize ati satani always have a plan to attack, ati mu byukuri satani uri gihe ahora afite umugambi wo kwataka, nawe ni wagiye abigaruka. Navuga yuko rero aya magambo adashimishije kuko bigaragara ko muri video yashyizwe kuri Instagram yabwiraga ababyeyi be ati birakwiye ko umwana nk'uyu atavuga amagambo nk'ariya ayabwira ababyeyi be. Apotre Mignone Kabera ndetse na Kabera umugabo wa Apotre Mignone Kabera umushumba w'itorero rya Noble Family Church. Reka tuve kuri iyi nkuru rero turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ugiye kohereza byihuse ingabo zirwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri DRC ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bafashe ibyemezo birimo kohereza byihuse umutwe w'ingabo zihuriweho zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyemezo byafatiwe mu nama yabereye i Nairobi muri Kenya kuri 21 Mata 2022 yitabiriwe na Perezida Uhuru Kenyatta, Felix Tshisekedi wa DRC, Evariste Ndayishimiye wa Burundi, Yoweri Museveni wa Uganda na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta wari uhagarariye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Abakuru b'ibihugu bemeje ko imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri DRC ita irambika intwaro ikomoka mu mahanga iyo ikava ku butaka bw'iki gihugu abayigize bagasubira mu bihugu byabo. Bemeje ko abahagarariye imitwe yitwaje intwaro ikomoka muri DRC bagirana ibiganiro na leta ihagarariwe na Perezida Tshisekedi bikazabera i Nairobi guhera ku itariki 22 Mata 22 kandi akazamenyesha bagenzi be bayoboye ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ibyo bemeranyije. Abakuru b'ibihugu bemeje ko muri DRC bahita boherezwa uyu mutwe w'ingabo wo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo kireba irambika ry'intwaro. Itangazo ry'ibyemezo rigira riti iyi nama imeje ko itegurwa ry'uwo mutwe ritangira aka kanya, ati hisunzwe inzego bireba mu karere. Gikomeza kigira giti ishyirwa ry'uyu mutwe w'akarere ugamije kurwanya imitwe igambiriye inabi rigomba guhita ritangira riyobowe na DRC. Mitwe itari buri kurikize iki cyemezo cyo kurambika intwaro hasi ati rafatwa nk'igambiriye inabi, maze uyu mutwe w'ingabo z'ibihugu bigize umuryango Afurika y'Iburasirazuba wifashishwe mu kwirwanya nk'uko itangazo ry'ibyemezo rikomeza ribivuga. Inama y'abakuru b'ibihugu bya East African Community yiga ku bibazo by'umutekano muke muri DRC ikurikiye indi nayo yabereye i Nairobi tariki ya 8 Mata 2022.
Turavuga kandi ku bakuru b'ibihugu batanu kuri barindwi b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uyu munsi bahuriye i Nairobi muri Kenya kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatangaje ko yatsinze urugamba mu mujyi wa Mariupol mu gihugu cya Ukraine. Ayo makuru n'ayandi ni mukaji. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko yamaze gutsinda urugamba rwaberaga mu mujyi wa Mariupol uri mu gihugu cya Ukraine. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Perezida Putin yatangaje no musiku wa kane kw'ico gisagara cyabohojwe inyuma yuko cugarijwe n'intereko ziwe mu kiringo kigera ku meza abiri. Ivyo naho intereko amajana n'amajana za Ukraine zicihugaraniye mu gice kirimo amahinguriro y'ico gisagara. Perezida Putin yabwiye umushikiranganje ajejwe kwivuna n'abansi Sergei Shoigu ko yaheraheje urugamba rwiwe rwo guhabuza igisagara cya Mariupol. Yamukereje kuri iyo ntsinzi yiwe akaba yamusabye gushikiriza ubwo butumwa intereko ziwe. Putin yatangaje ko atabona ko kwinjira muri ico gice intereko za Ukraine zihugaraniyemwo bikenewe. Yasabye intereko z'igihugu ciwe kuzibira ko karere kose kugira ntiyagire numwe ahasohoka. Ivyo bimuhaye akaryo ko gutangaza intsinzi ikomeye ya mbere y'intereko ziwe kuva ziturijwe mu buraruko bwa Ukraine mu kwezi guheze. Umuhanuzi wa prezida wa Ukraine Oleski Arestovich yatangaje ko intereko z'Uburusiya zidashobora gufata ikibanza ca Azovstal kirimwo amahinguriro ngo zaratakaje abantu batari bake, amenyesha ko intego zabo zibandanya kugwana.
Ibipimo by'uko abantu babona ibintu mu gihugu cy'Ufaransa bikomeje kugaragaza ko Perezida Emmanuel Macron akomeje guhabwa amahirwe menshi yo kuzatsinda amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe kuri iki cyumweru ahanganye na Marine Le Pen. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Ni nyuma yuko aba bakandida babiri bahuye bagaharira amaso mu yandi ku migambi yabo bafitiye abanyagihugu mu gihe hasigaye iminsi itatu ngo inshuro ya kabiri y'amatora ibe ku munsi w'Imana wimirije, bitegekanijwe ko babandanya ibikorwa byabo byo kwiyamamaza. Macron yagendeye mu munsi wa kane ibice biri ku nkengera z'umurwa mukuru Paris, mu gihe Marine Le Pen yagendeye uburaruko bw'igihugu hafise abantu benshi bamushigikiye. Ivyatohojwe vya nyuma vyerekana ko Macron azotsinda n'ibice 56% by'amajwi, mu gihe uwo bahanganye Marine Le Pen abonwa ko azoronka ibice 44% by'amajwi. Yamara aracyari gipfungu ku vya nyuma bizova mu nshuro ya kabiri y'amatora yo ku munsi w'Imana, mu gihe byatohojwe byerekana ko ibice 72% by'abanyagihugu biyandikishije gutora aribo bazotora. Icyo gitegeri kiri hasi cyane cy'abazoba bitavye amatora kuva mu mwaka w'1969.
Arakoze Fidel Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu ku mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresse ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Abakuru b'ibihugu batanu kuri barindwi b'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba uyu munsi bahuriye i Nairobi muri Kenya kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano wo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru yakurikiranye iby'ina.
Inama y'abakuru b'ibihugu bitanu bya Afrika y'ubuseruko yatumwe ko na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe atwara uwo mujyango mu kiringo cy'umwaka wose. Yatumiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo arabwa cyane n'ikibazo cy'abakoranije cy'umutekano muke mu buseruko bw'icyo gihugu utuma akarere kose gahungabana. Abandi batumiwe ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda. Ibiro vya Prezida Tshisekedi vyavuze ko Uhuru Kenyatta yari yakoranije aba banyacubahiro hatarimwo Ndayishimiye mu ntango z'uku kwezi kwa kane inyuma yo kwemererwa kwa Congo kwinjira muri EAC. Bumvikanye ko babwirizwa kuba iyindi nama irimwo abakuru b'ibihugu byose bifise abagwanye mu buseruko bwa Congo, gutyo Prezida Ndayishimiye abona gutumigwa. Ibiro vya Prezida Tshisekedi vyatangaje kandi ko umukuru w'ico gihugu yabwirizwa gutanga raporo y'ingene umutekano wifashe mu buseruko naho agejeje agwanya umuhari M23 wasubiriye kwibonekeza mu kwezi guheze uhungabanya umutekano mu bice vya Rucuru, Canzu na Bunagana mu ntara ya Kivu ya Ruguru. muri ivyo bice umuhari M23 warateye ibirindiro by'abasirikare abanyagihugu barata baromoka imbere y'uko muhari utangaza ko usubije ibwanisho hasi mu ndwi iheze ingabo za Kongo zagirije Uganda ndetse n'u Rwanda ko bishigikiye inyeshamba za M23 iki gisirikare cerekanye kandi abagabo babiri cavuze ko ari abasirikare b'u Rwanda cafatiye ku rugamba u Rwanda rwamiriye kure ivyo vyagirije ruvuga ko n'amazina y'abo bagabo atazwi mu gisirikare cy'u Rwanda ibi nivyo byatumye president Tshisekedi asaba bagenzi we bagize umuryango wa EAC igihugu ciwe giheruka kwinjiramwo kumufasha gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko uku niko